Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana, Jerusalem, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana, dawu yami, ayikholana, mbuso wami, awukholana, ilondoloze. Dawu yami, ayikholana, mbuso wami, awukholana.